Mapenzi safari, kiridhia ndo dondoki, dondoki. Kinachopoza wengi wale wanakalia kutikavu na mapenzi. Penzi wanasahau unakutendwa, tendwa. Masheri nilikupenda licha na madhaifu yako. Ula hey. Hata kama sina benzi wala rova upon these. We'll be right back.